トランプ記者もほらほんまにほす。おもせねおもせもたるめにやれや。にきかねんちゃきんにやねんディアスポハニュース。あおたまとわさねやわとみれやわろんじょうもはん。えこぎゃんごなわしゃぶしかもぎょうこちゃち。わあ。わあ。ぎえかわこんぶやむらむかね。あにょま。わあ。ぎみかんごはフィティエ。ねすむしょうがんやなわいきぐんばぐんばぎへ。とばななわろんじょうわりくいしよす。Ali wali mu ibibazo tubana nawo mu bibazo kandi turabisa umutumire ni umutumire umenyereye mubane nawo hanyuma katumuha akanya bidondore karibu cyane mutumire
Murakoze
turashobora kugira
cyane.
abatubare dukurikira
Murakoze cyane kumpa kano kanya mbonereho ubwa mbere na mbere kunabashimira hama nkaba ndamukije abari ko baratwumviriza bumviriza Indundi TV bose haba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ahantu hose ku isi bashobora kudukurikira bari. Amazina yanjye nitwa Steve Derrick nkaba ndi Umurundi muri kino gihe mba mu mahanga neza na neza ubu nkaba mbarizwa mu gihugu cya Suède.
Yes.
Ego ndamwumva neza.
Okay, murakoze cyane ndibaza yuko mumaze kuvuga akajwi baciye bakumva baciye bamara kumenya wari wo Steven Derrick wari we. Tubibarize ikibazo kimwe. Mwaba mwavuye mu Burundi ryari? Muzogaruka kuramutsa Abarundi ryari?
Murakoze neza jewe navuye neza navuye ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi hanyuma ndamara amezi atanu
yes.
hanze hanyuma ndagaruka gatoya mu gihugu cy'u Burundi hanyuma nca ndahava sinovuga ko ari burundu neza na neza mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe niho navuye mu gihugu cy'u Burundi hanyuma gushika n'ubu sindahagaruka ariko rero nkaba nari ngiye kugaruka muri uyu mwaka turiko turasozera mu kwezi kw'indwi nategerezwa kuba ndi ngaho mu gihugu cy'u Burundi kubera ibikorwa bitari bike twategerezwa kuza gukorera ngaho mu gihugu cy'u Burundi ibikorwa bijyanye n'inkino z'ibyizigiro ishyirahamwe dusanzwe turimo kandi tunarongoye Sport for Hope ariko rero kubera ikiza cya Covid 19 ibyo bikorwa ntibyahavuye bigikorwa ubu rero kumbure iki kiza cya Covid 19 nicyamara kuva mu nzira kumbure n'abo dufadikanya turashobora kuzo kwipanga tugasubira gupanga ibyo bikorwa
muravuze ibikorwa by'umwizigiro kuba tashoboye kubimenya mbega ibyo bikorwa nibimeze gute mu bisanzwe musa muri bikora hehe birangura hehe ndumva ko mwari mufite umugambi mu Burundi muri kano kanya umuntu yabyitega gute kwiki
Nuko turi dufise ishyirahamwe ryitwa Sport for Hope inkino z'ibyizigiro ni ishyirahamwe tuma dusanzwe rimaze nk'imyaka igera kuri itandatu ariko rero ibikorwa byacu bwite tukaba twabitanguye haraciye imyaka ibiri ni ibikorwa rero dukorera mu bihugu bimwe bimwe usanga birimwo ibibazo na cyane cyane ubukene bikaba ngombwa yuko dutegura ibikorwa bijyanye n'inkino kugira abadafise ibyo byizigiro bashobore kubigira biciye mu nkino ibyo bikorwa twarabiteguye mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kw'indwi byari gutegezwa kubera mu Burundi no mu gihugu cya Uganda no mu gihugu cy'u Rwanda twategezwa gusubirayo ariko rero kubera icyo kiza cya Covid 19 ntibyahavuye bigikunda ni nkino rero dutunganya hanyuma abana cyangwa abakuze baba bafise ibibazo bitandukanye tukabahuza bagakina bagasangirira hamwe bakiginana tukerekana ingufu z'inkino yuko ari ikintu kidasanzwe
yego murakoresheje ijambo rivuga ngo twarabiteguye mu Rwanda twabiteguye mu Burundi turi muri bande muri ni Steven Derrick na bande mbega icyifuzo cyo gukora icyo kintu ko numva ko ari igikorwa cyiza cyavuye he
Nishyirahamwe CJWE ndiko mvuga ku izina ry'ishyirahamwe Sport for Hope niryo risanzwe ritunganya ibyo bikorwa nishyirahamwe ndimwo muri kino gihe ndanarongoye abo turi kumwe novuga yuko nta barundi barimwo ariko rero bamwe bamwe n'abazungu dusanzwe dufadikanya hanyuma tukikora ku mufuko canke bibukunze bibaye ngombwa tukarondera n'uburyo hirya no hino ugasanga turateguye ibikorwa nk'ibyo bijyanye ni nkino hanyuma tugaheza tugatanga ubushimwe tugatuma abantu abari bahanganye mu kibuga bakinye bagaheza bagasangira
ego muravuze yuko iryo shyirahamwe rimwe abantu b'uruko bagwera aribo bazungu hanyuma tugomba kuba rikorera cyane mu Rwanda no mu Burundi bivuga yuko barimo inguvu zanyu zo kugira ngo abantu b'uruko bagwera baze
Ego singaho gusa dukorera kuko twarateguye n'inkino mu gihugu cha Turikiya mu ikambi y'impunzi y'abanyasiriya hanyuma mu gihugu cy'u Rwanda naho nyene twarashoboye kubitegura turafasha bamwe amwe mu mashyirahamwe atunganya inkino mu gisagara cha Kigali no mu ikambi y'Imahama twaratanze bumwe mu bushimwe mu nkino zabere muri iyo kambi hanyuma kandi ahanini abantu baba babuze ibyizigiro na wabu makambi y'impunzi twari twateguye kuja mu gihugu cha Uganda mu gihugu cha Tanzania no mu gihugu cy'u Burundi ariko rero ibyo byose bikaba itabuye bigikunda kubera ikiza cha COVID-19 twari tuzi uko mu kwezi kw'indwi byari kuba mu Burundi no muri Uganda hanyuma mu kwezi kwa 12 ukunyene turimo mu mpera zako twategezwa kuba turi muri Tanzania no mu gihugu cy'u Rwanda ariko rero kubera ico kiza ntibigikunze turacha arindiriye ariko rero ahanini abo bazungu abo buruko bagwera mwavuze babijemo kubera tuba twabashikirije umugambi barawumva kandi bashima kwifadikanya natwe uru rero nishiramwe novuga yuko irongowe n'abantu
bagira ego mwavuze ko ari aho maze gushika ndabakiriye mu turaza kugaruka muri iyo konstitusiyo mwavuze ko muce mugira ko manda niyo nyishimo ari muzanye mwavuze ko rumaze gushikana iyo ubwo buyo zo nkino z'umwizera muri ko muraraba birazanye vyamwa vyiza kuri ibikomere biba biri mu bantu
ubirabye nibyo burya nibaze uko atakintu gitanga umunezero nk'inkino kuko inkino zirahuza inkino n'abantu bashobora kuba batumvikana ariko bageze mu nkino ugasanga bibangombwa yuko bumvikana kubera inkino zifise amategeko azigenga kandi amategeko atuma umuntu ari mu muguyu canke akina umukino n'uyu n'uyu yubaha mugenzi we baba bahanganye ku kibuga hanyuma kandi bamaze kurangiza izo nkino bagaheza bakaramukanya bakagwana mu nda canke hagize ubutego wundi mu kibuga akinaga ari uwuzi akaranga mutima inkino akamufata ukuboko akamududza ivyo rero ndibaza yuko bimaze kugaragara aho tumaze kubikora naho twifuza kuzobikorera yuko hose babanyotewe ibikorwa nk'ibyo by'inkino aho usanga ari wo munezero bafise kubera izo nkino
ko mwakoze mukundi nkino mwakoze muzikurikirana ndetse umaze kubona ivyamo vy'isibi vya ego none tubabaze muri cyo gikorwa murimo cyukushuza mu mwizero mu nkino nk'umurundi ari hanze nibihe twanike na ka twari turi mu Barundi abarundi turi mu bantu benshi b'Abanyafurika bafise ibibazo by'ibikomere byinshi kutumvikana gushya ndetse barimo no kwinaba kwinubanubana cyane kuri mu bantu ze ni iki twakwitera kuri Hope for Africa iyo biciye mu
Hope for Africa, Hope for Africa, and Sport for Hope.
Sport for hope
no zivyizigiro
n'ibindi
kuko turazi uko mu gihugu cy'u Burundi hari abantu bamwe bagiye mu bintu bijyanye na politike cyangwa mu budasa bwabo butandukanye ugasanga abo bantu ntibagicana waka ari nkamwe nibaza yuko twokoresha izo nkino kugira dushobore kuraba ingene abo bantu bojya hamwe ingene ya makartiye ya mwamwe yosubira gukina agahura mu bikorwa bijyanye n'inkino ndibaza yuko ari ikintu cyofasha imitima y'abatari bake basanzwe bari muri iyo migwi itandukanye ibyo rero nibyo dukorera ko cyane kuko nababwiye yuko ahanini mu byo twari twateguye muri umwaka w'2020 byari bikorwa byo mu makambi y'impunzi kuko muri abo abantu nabo usanga bafise bafise ibibazo bitandukanye ugasanga nako kajyo kugushobora gukina inkino ntako bafise mu gihe rero umuntu abantu bashoboye kurondera uburyo bagashyira uburyo hamwe bagategura ibyo bikorwa by'inkino bagahuza abo bantu bakabaha ibyizigiro bakabaha uwo munezero uciye mu nkino hanyuma bagasangirira hamwe kuko mu migambi y'iryo shyirahamwe harimo n'icyo bita fellowship for hope icyo kintu rero kigaragara mu bikorwa byose dukora kuko ababa bakinye bose dufata umwanya yuko muri bike bategerezwa kubisangira bagasangirira hamwe ari cyo kunwa ari cyo kujya bagasangirira hamwe inyuma y'izo nkino babo bakinye
ego Steven ikambanda ukangukiye kuri yo mwidondoro mwiza ushe gukora wereka na umuntu icyo ndetse n'ibikorwa imuhekeza kuba dufatiye mumva no munja ikiganiro ni diaspora news atuganya n'abarundi bari hanze mbega iyo bari baracakora mbega iyo bari baraciyumvira igihugu cyabo mbega iyo bari baracabona uburundi nk'igihugu cyabibarutse baracagifitiye umwanya baracaciyumvira baracafite icyo kintu cyose indi TV yashizeho kino kiganiro kugira ngo tubamenye tumenye n'ingene n'imigambi bafitiye igihugu cyabo hanyuma natwe tumenye ingene tugiye gukorana n'abo bantu bari mu mahanga uyu munsi rero tukaba dufise umutumire umutumire munzi mwumvise ijwi ry'umuca muryumva Steven Derrick nk'umusore yakuriye mu gihugu cy'u Burundi umuntu yakuze akunda umupira aramuzi muri Tenebe muri aramuzi no muri MFM mbega Steven Derrick ndakubaze kirese ibyo bikorwa mukora bya Sport for Hope hariho mwabandanije uwo mwuga wanyu wo kumenyesha amakuru
ego murakoze cyane kuri ico kibazo umwuga wo kumenyesha amakuru narawubandanije kuko navuye mu Burundi nk'umumenyesha amakuru n'icyatumye mba mu Burundi cyari kubera nari umumenyesha amakuru hanyuma narabibandanije kuko aho nariko ndiga mu gihugu cha Monaco narize hama kanongera ndaba mu mumenyesha makuru w'ibinyamakuru byo kwandika bitandukanye hama mu 2014 n'2015 narimutse njya kuba mu gihugu cha Qatar naho nyene nagiye gukora yo nk'umumenyesha makuru w'inkino no gutunganya ibikorwa bitandukanye bijanye n'inkino hama kandi nasubiye mu gihugu cha Monaco hanyuma ndagaruka canja mu gihugu cha Suède naho nyene rero na ntibyoroshe mu gihugu cha Suède kuko bisaba ururimi rushasha bavuga ururimi rw'igiswedwa gusa nta rundi rurimi ruvugwa ariko rero iruhande y'ibyo twahavuye turondera ubundi buryo bw'ingene twotanga ubutumwa ingene twobandanya umwuga wacu biba ngombwa yuko dutanguza iradiyo iyo radiyo rero twari tumaze imyaka itatu tuyirondera ariko rero muri uyu mwaka w'2020 niho radiyo Africa for Hope Afrika y'ibyizigiro yahavuye yemererwa n'amategeko yo nga mu gihugu cya Suède ni radiyo tuvuga ibiganiro mu ndimi zo ku mugabane wa Afrika aho duhereye iyo twamuka ikirundi ikinyarwanda n'igiswahili n'ikintu kitoroshe ariko rero ndibaza yuko nico kiri mu bituma twerekana yuko icyo umuntu ari bidakwiye yuko gihinduka kubera yimutse canke aba mu kindi gihugu nico rero catumye tuguma muri uwo mwuga wacu w'ukumenyesha makuru ubu rero novuga yuko ibice 50% by'ubuzima tubayemwo nuko kumenyesha makuru kurondera ibiganiro kugira abarundi canke abanyarwanda canke abandi baba bumva indimi zacu dushikirizamwe ibiganiro bashobore kuronka amakuru n'ibiganiro bibaryoheye mu ndimi bumva neza
ego turumva urugendo si rugufi mwaciyemo numvise ndaragiye ucamo hose wagumye ugumanye kakaranga ko kumenyesha amakuru y'inkino ndetse wongeramo no kuba uri umuntu novuga wabaye umuvugizi w'abanyafrika cyane ahantu hose wagiye uciye mu byina agiye ntahura byerekana yuko kuba umuntu agiye imbere ya mikro bifise akamaro kadasanzwe ku bantu umuntu aba ariko aravugira kuba umuvugizi w'abantu biba ari ibintu bidasanzwe none Steven Derrick uwo mwunga mutangura tanguye gute eske wakuze wumva ko uzomesha makuru icyumba cyavuye hehe ya mbere yuko mushika muri radio television nationale y'igihugu
Murakoze cyane ku bw'icyo kibazo. Hanyuma rero novuga yuko kuva nkiri muto nari mfise indoto zo kuzobumenyesha makuru. Ndi umwe mu bana bakiri bato bakunda guterefona no guhamagara ku biganiro bica kuri radio na televiziyo y'igihugu. Aho hose bakunda kutubaza icyo uzoba niwakura, aho sinatinya kuvuga yuko nzobumenyesha makuru. Hanyuma nyuma yaho narabibandanije ndabikunda. Hanyuma igice kinini cy'ubuzima bwanjye mu Burundi nkiri muto, nabaye mu ntara ya Gitega. Muri iyo ntara ndibaza yuko benshi bakunze kumva umwana yakunda gutangaza match kuri stade, kuvuga ingene ibirori biriko biragenda. Ndi muto niga, ndiko ndarangiza amashuri mato mato, n'igihe nari maze gutangura ayisumbuye. Nuko nabikunze, hanyuma niho naca ntangura no kuza ndategura amakuru, nkavuga amakuru y'ikiwana, amakuru y'ube abantu bakaryoherwa n'ingene mvuga. Ariko mu nyuma rero niho novuga yuko hari uwundi. Ok, narabuze ababyeyi, ariko mu nyuma ndonka uwundi mubyeyi yambaza icyo nifuza kuzoba. Amaze kubona talent fise, anambaje icyo nifuza kuzoba, namubwira ko nzobumenyesha makuru. Niho rero mu nyuma maze gutangura amashuri yisumbuye. Uwo muntu yaca afasha, yakora mu ishyirahamwe mpuzamakungu rya ONU. Hanyuma aransabira ndaronka bourse yo kujya kwiga mu gihugu cya Gabon. Mu gihugu cya Gabon rero namazeyo umwaka wose, niho navuye nkura urupapuro mpuzamakungu rw'umumenyeshamakuru, naho icyo gihe sinari bwanarangize na secondaire. Mu nyuma rero niho nagarutse mu gihugu, hanyuma ndabandanya niga. Niga ndarangiza secondaire, niho rero mu nyuma na chance aba stage kuri radio na televiziyo by'igihugu. Icyo gihe mbere novuga yuko icyo gihe bakira abanyeshuri batanu mu iradiyo na batanu mu iradiyo muri televiziyo, biga barangije za université. Icyo rero je jenyine kubera iyo diplome nari mfise mpuzamakungu, nibyo byatumye banyemerera kumpa stage. Ndakora stage muri radio y'igihugu mu mezi atatu mu gisata cyo gutanga amakuru. Ariko rero kubera kwa gukunda inkino nagumye nza ndajya gufasha mu biganiro, naho mu biganiro by'inkino niho novuga yuko umwuga watanguye kumera. Hanyuma mu nyuma twamara amezi atatu bagaca baturungika, ariko mu nyuma abo kuri radio bahavuye basaba yuko jewe nogumaho kubera ingabire n'ubushobozi nari maze kwerekana. Ndahamara hafi imyaka ibiri, mbahamara imyaka ibiri. Mu nyuma cyatangura Radio Rema FM. Radio Rema FM niho rero naciye ngendaho. Hanyuma mvuga yuko jewe nje kugira amakuru ya siporo gusa, takini nzokora ibiganiro n'amakuru ya siporo. Ibyo rero nibyo byatumye ibiganiro by'inkino ndibaza yuko ari je natanguje ibiganiro by'inkino vya buri munsi kuri Radio Rema FM. Nibaza yuko inyuma y'ukwezi kumwe ndibaza yuko ata murundi akunda inkino, ata murundi akunda iradiyo, yumvirize iradiyo atara di Steve Derrick. Aho niho nahavuye nkomereza, hama ndabandanya kwiga za université, ariko n'umwuga wo kumenyesha makuru ndawubandanya n'ubu, ukaba ari ungejeje ngaha.
Ego Steven Derrick avuga ngo urumva yuko byagushobokeye, bishobokera ababyizeye. Kuba ariko baradukurikirana murumva ko mutumiye Steven Derrick, kandi ndizeye ko mwese mwari muzi ku bintu byinshi mwese byinshi mwa mushaka kugira muyaga minota ya nyuma ya kino kiganiro tugenda gushika taza gutanga akaryo kugira mushobore kuvugana nabo bake bashoboka. Murashobora kuza muragira muri commentaire mukandika, araza kubibona aratubwira ati abantu barashaka tuvugane. Mwese ufite Zoom arashobora kumuha link gatoya, hanyuma tukamwakira. Ejo cyo tubandane. Steven Derrick murakoze cyane, tugaruke muri studio gatoya. Muravuze carrière yanyu ya sport ndetse ni na carrière yose ikwiye y'umumenyesha makuru ari full. Ndakwibariza akabazo gatoya mbe nditangira mu bandi. Muri RTNB mugenda gutangura ntunze akazi. Abarundi benshi turakunze gutinya kugenda gukora ahantu kubera agahembo uzi ingene kangana muri kino gihugu. Wewe ugenda gukora muri uwo mwuga, icyo kintu wacu washarakujemo.
Nagira mvugisho kuri yuko muri RTNB ntigeze ndonka umushahara, kuko nabaye umustajere mu nyuma. Kubera ubwitange, kubera no gukunda akazi, kubera
Yego.
n'umutima, n'ingene akazi kose nagakorana umutima. Icyo gihe byabaye ngombwa yuko nguma huko nyene barananyemerera akazi ariko ku mpamvu zindi ntashimye kuvuga ako kazi sina karonse ariko mu nyuma novuga yuko hari ibintu bya sponsor ya Brarudi baha RTB kugira izira tangaza ama match y'umupira w'amaguru ya FFB mu higano ya Primus League aho rero ico gihe ndibuka yuko ngiye gutangaza match kwa gatandatu nabanzi yuko ibihumbi bitanu byinjiye ngiye gutangaza umupira kuwa mungu nkabanzi yuko ibihumbi bitanu byinjiye ngize imana bagenzanje twakorana muri ico gisata bakabinyemerera ngakora iyo minsi ibiri ibihumbi 19 bitondera kujya kubisaba ku munsi wa mbere ubwo buzima narabubaye bwo igihe kitari gito ariko mu nyuma ndazi maze kujya muri Rema FM ibintu byarahindutse aho nashitse ndonka umushara ntari bwigere ndota yuko noronka mu buzima natangwe kuronkera muri Rema FM ico gihe ndibaza yuko nari mu wamenyesha makuru hageze igihe ndi mu bahembwa neza cyane mu gihugu
ego reka dukemure kwicyo kibazo nenda kubajije kuko nakikubajije sano ukora gusoma mu inyisho kuko abantu benshi abajene cyane cyane muri twebwe turaheza amashuri umuntu akabona yuko yo kwicara akarindira akazi keza kagintuza ariko ntituriya twiyumvira yuko two impano iri mu muntu ora tahuye ubwa mbere uritahura impano iri muri wewe hanyuma mu nyuma uravuga uti yes ishize imbere inyungu muga ico nzi ico mu mwanya uhagaze mu nyungu ni muri ako kanya rero tuba tubahamagaye kugira ngo mwebwe mumaze kugira intambwe mugeze ko mushobe gupartaja experience yanyu na jeunesse y'umwaka jeunesse ya kino gihe tubayeho tuzi yuko ejo uteza ku vice ministre kanaka agukubite hariya gufanya hariya again udashobora kwizera ingumvu n'ubushobozi ziri muri wewe ndetse no gukorera indoto yawe vara nicyo nashaka kugira ngo ni akamo ushobora gutera ugwaruka rwabaye muri ubwo buzima nk'ubwo hanyuma nubakirimo badashobora kuva mu kinogo barimo kugira ngo bashobore gutera iyindi ntambwe n'abandi bashimbere materialism mu kintu bagiyemo avuga ati hariya hantu mbe ninagenda yo nzokurayo uburyo bungana gute uvara n'icyo kintu nashaka kugira ngo mu partage n'abari ko badukurikirana Induni TV kwikorana n'abajene benshi bari bakunda entertainment na sport n'abantu ushobora kubwira nayo niyo kategori muri kino gihugu iri mu bakene benshi cyane ni iyo experience nubwo butumwa nico nshaka kugira ngo uganye muri uwo mwanya urahawe ikaze
murakoze cyane nibyo burya ubuzima turabutegura ariko ugasanga nabwo bwaduteguriye ibindi nje narabayeho nk'umumenyesha makuru ariko ndazi yuko ukwihangana ariko kwatumye ngera aho ngeze uyu munsi kuko iyo ntihangana ngo nemere ikirato kintobetere ko ndi muri RTB sinari gushika aho ngeze uno munsi hanyuma ndibuka no muri Rema FM naragiyeyo ariko nshika nzana ikintu gishasha barananyima akazi baransohora kubera ndababwiye yuko nje kugira siporo gusa barambwira ati nta mujonalite wa siporo gusa dukeneye ukora byose ndababwiye ati nta kundi reka ngende niko ariko mu nyuma barasubira barampamagara ndababwiye banyumvise ndiko ntangaza match kuri RTB ico gihe hose urumva sinari bwaronkaho magazi bumvise nduko ntangaza kuri match kuri RTB sinzi ngo ahantu bari umwavuga ati ngo mwumvise wa muntu wa muhungu mwimakazi ico gihe baca bavuga ati rondera telefone yiwe niho baca bampamagara hanyuma ico gihe rero ndazi yuko bitari byoroshe ariko ndazi yuko mu minsi mike nari maze gutangura kuwakora narabonye ubuntu narabonye yuko kwihangana bushikana umusiba kumugezi hama kandi abona yuko la patience est amère mais son fruit est délicieux ivyo narabyiboneye nico gituma nobwira abandi ba jeune yuko bogerageza kwihangana bagakuna cyane cyane indoto baba bafise z'akazi bazokora nunga mu mahanga nuko nyene bimeze hari benshi bava muri Afrika bafise carrière ariko bashika mu mahanga bakazita ibyo ariko nabyo nyene ugize ukwihangana carrière yawe ishobora kugutunga muri ano mahanga
yes urakoze cyane kuri iyo mpano utanze ndibaza bene amatwi bari ko akumva je nakumvise kera amatwi yanje yumvira mu ndu hanyuma ngoma ndakubaze hari ibintu bibiri uhuye navyo mu buzima kimwe cyagute kigushira ku yindi nivo ikindi nacyo cyakuvunye urumva gute je vraiment nyimba imana yandye nyimbona ni nyakire ivyo bintu bibi ndashaka kubitubwira kugira twumve muri experience wagize
sinumvise neza ikibazo Allô?
Tu viens d'aller comme un
animal?
Eh, c'est qui va zoo? Dans ce qui va zoo, qui nous vient nous vivre, qui moi ni qui nous cha gizumo, nous vugoti vraiment qui nous mouzima sont doit chiva gira, cha nous mienne la kuindi n'ambre, et qui ni qui nous cha ko blocking zemo mouzima, qui la gu manura qui la gu shush, la vugoti qui nous kaze sont doit chiva gira, halagaze ni qui ndiba zayu ku imana ifumia ko mouzima, mava. Ibintu nshaka mu dufatashe
ibintu bibiri mbo ico ni kibazo gikomeye cyane kandi kigoye kwishura ariko reka ndabe ngerageze numve ndibaza yuko uyu munsi ndazi yuko gukunda akazi kumunyakuri kwirinda ibyo byose byo gucafuza biri mu bintu byatumye ngira ngo hongeze uyu munsi ntanza karorero ndibaza yuko ikiganiro Rema Sport nagira kuri Rema FM amezi atari make cyaratowe nk'ikiganiro cumvirizwa n'abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi hariho statistique zagigwa n'ikigo cyitwa Panos Paris bama babivuze hanyuma ndibaza yuko ibiganiro nakora biri mu biganiro byagugwa amafaranga menshi cyane kugira ishyirahamwe ryemere kuza kugira publicité muri mu kiganiro Rema Sport ivyo navyo nibaza yuko ntobyibagira kuko byaratumye n'abakoresha banje bankunda kandi bakanyizera bakamba ibyo nifuza byose hanyuma iki naco cambabaje ni kigasho endazi yuko kuri RTNB narahamererewe nabi ntonda mu gitondo nkategezwa kurindira imodoka y'ijoro kugira nshobore kuronka lift nshikana muhira kuko nta
gatoyi hariyo habaye akabazo gatoyi ka internet ikintu cyakomeye nabi ni ubuze wamerewe nabi he
kuri RTNB kuri radio na televiziyo by'igihugu ndazi yuko kubaho umwaka urenga atamushara ufise ndibaza yuko ari ibintu bitari byoroshe ariko ndazi yuko ni kirato cantobokiye ko ndazi yuko nategeza kurindira imodoka itahana abakozi bijoro natonde saa mbiri yo mu gitondo kugira nshobore kubera atana amafaranga ya bisi n'abafise ibyo narabibayemo ariko hari abantu ushimira cyane ndashimira abayobozi b'iyo radio y'igihugu muri ico gihe bo bemeye ko ndahaguma hanyuma ngashimira cyane n'abamenyeshamakuru bo kuri RTNB b'inkino bose kuko ndazi yuko iyo atabamenyeshamakuru b'inkino witwa nyakwigendera Venani Impagaritse Theodore Ntunga na Tarsi Tunga bose abitwa Barashid Alfred na Habuye Njyana no muri Rema FM ndibaza yuko ntari gushikaho ngeze uno munsi kandi ndazi yuko ubuzima kuri RTNB bwari kungora cyane
ego reka ndakubaza ikindi kibazo nk'ico nyene gisa naco gato imbere yuko twakira abantu bashobora kubaza waragiye kuri stade umwaka wose udahembwa na munsi mvura gukubitiye kuri stade cyangwa ikindi kintu cyo bashaka kubreke
burya kumenyesha makuru burya turi abantu badasanzwe ndazi yuko imvura itankubita kuko sinasiba kuri nta n'umunsi n'umwe nibaza yuko hari match ndi Bujumbura nigeze siba kuri Stade Prince Louis Rwagasore ariko naragenda muri tribune nkicara imvura ntiyanyagira ariko oya sinovuga yuko ari imvura yigeze inyagira ariko ndazi yuko hari igihe noba nararindire yuko ihita hanyuma kugira nshobore gushika kumuhana kugira sinje mu mvura
Si vendarika katwa dukenguruke kuri ico kibazo kuvyo bibazo bije kwishura ndetse nakamute abajene ndetse n'ikindi kintu cyo motivation tanze kugira ngo dushobore kugira ngo ubuzima bwacu bugire izindi nguvu n'izindi mbaraga ziki ikindi cyo kintu tuba twifuza kuri mwebwe muri nyuma y'igihugu tubafata nk'imfura kubandi bari mu gihugu nga batarasohoka muragiye mu mahanga ya kure mwavuze ibihugu byinshi mwatembereye aho hose mwagenda mwunguruza kubera mubonye yuko mugiye kurondera ikiruta ikindi cyangwa ubundi buzima ubundi bumenyi n'ikindi cyose muri ibyo bihugu wagiyemo hari benshi ngaha mu gihugu biyumvira kugenda gusa kugenda nibihe bibazo wahuye navyo na niwe buzima bwiza wahuye navyo nizihe mpanuro tekera ubundi muntu wese avuga ati akanyoni katagurutse nikamenye ubwiza ndifuza kugenda mu mahanga nikiye uwo muhanuro uvuga uti mwana wa mama mu mahanga bahabuka
nikibazo kidasanzwe ubajije ariko ndibaza yuko kuba mu mahanga ni ikintu kitoroshe kuko mu mahanga utagira inasenge ari isenga uraza sinibaza yuko ari ntushora kujya kudodorera ku muntu ata programme cyangwa atarandeva umwahanye inzara yashobora kukwica ntugire n'ushobora kumenya yuko inzara yakwishe hanyuma kandi kini nacyo kibabaje ni uko imico twari dufise myiza benshi barahita bageze mu mahanga urukundo rukagenda uwo wari uzi ko ari umugenzi ukamubura ntaba umwansa ariko akakwereka yuko adakeneye no kukwakira nicyo gituma rero ku bantu baza mu mahanga amahanga ni meza amahanga araryoshye mu gihe uje uzi icurondera nicyo gituma n'ibiganiro kuri Africa for Hope mpamagarira abantu kugerageza kugumana ijya mico yacu myiza tuvugana ukuri mu mahanga hari ibintu byinshi bitagira kamaro usanga bitesha umutwe abantu bitesha umutwe abarundi ariko ugasanga wabwira umuntu ati tuje hamwe dukore ikiniki nta ukumva bakubona yo kumengura umusazi ariko bakibagira yuko amadorari 5 amadorari 10 tuyashize hamwe mu mwaka umwe dushobora kuba kugira ikintu twishikanye ko mu buzima canke haba ngaha mu mahanga eka mbere tukagira nico dushobora gufasha mu bihugu twavuyemo ibyo ni benshi babyirengagiza nico gituma rero mpamagarira nama mpamagarira abantu tugerageze dushira imbere urukundo dushira imbere kubahana kuko usanga abanyafrika benshi abarundi benshi baza mu mahanga baza ariko bakagendera muri zansaku twakunda kumbi Bujumbura byaba ibyo gusamburana ibyo rero nivyo turiko turahamagarira abantu kugira kumbure n'uzoza avuye mu Burundi canke muri Afrika aze yuko ibyo arashobora kubizobisangaho ariko ni byiza yuko uwari umugenzi ugumwe umufata nk'umugenzi ugumwe umwubaha ndakubwije ukuri yuko uzoshobora kubaho neza muri ano mahanga atangorane n'imugize
ego urakoze umwe ari mu gihugu cy'u Burundi yifuza kujya mu mahanga ndetse mutere n'akamo abari muri diaspora aho mubabwiye muti murabe mugumana umuco n'ubuntu ibyo bintu by'inzigo ishavu n'intuze biba tuko turabona muri diaspora hariko havuka ama association menshi ndetse akabwira ama experience ina ni deza ugahura bamaze igihe bari muri bya bindi na kandi tumushaka uburongozi ibintu byikumira n'ivangura bidasanzwe uravuze bagire united neza neza nk'umuntu ariko araba muri ayo mahanga ikintu uvuga uti iki kintu nje ndabona kiri mu bintu cyonona ama community y'abarundi muri diaspora iyo cyo tuma baje bagiye boja hamwe gutya ukavuga uti habaye ukuntu ukuntu jewe nka Steven Derrick numva nk'umumenyesha makuru nkongera nkaba n'umuntu amaze kumenyera imico n'imigenzo ya Afrika kandi ntubamye ku mico y'igihugu canje kandi nkiri mu gukunda igihugu mwokora abarundi bari muri inyuma y'igihugu byogenda kugira ngo yaba yisunuye ngo atari gusumba aho bashize inyuma ku mitumba
urakoze cyane ku bw'icyo kibazo ariko ndibaza yuko ibyo byuko ibyo byo gutuma abantu batajya hamwe biri mu bintu bibi no vuga yuko twakuye mu gihugu bamwe bigenda biradukurikirana kuko mu bihugu byacu nta ubiyobewe amacakubiri y'intara y'amoko y'imigambwe arahari ariko rero igitangaje ni ukubona abantu baza muri ano mahanga bagaca bagendera muri ibyo nyine ugasanga barimo nko mu bihugu byiza bari nko mu bihugu byiza ariko hakwigiye imico myiza iyi mico yo kubahana naho mutamutsangiye umugambwe cyangwa mudasa mu budasa bwanyu ugasanga twebwe tugumiye muri bya bintu by'i Burundi. Wabwira umuntu ati ingo duhure tukore ibi nibi agatangura kwibaza ati ujya vahe ujya ari mu mugambo uyuwe ujya akori iki yamaziki icyo nico kintu nibaza yuko kibuze mu Barundi mu madiospora y'Abarundi genda ubaze hijya no hino wama usanga bari mu njyane ugasanga bamwe bari mu bashigikira leta bari mu bagwanya leta ariko ibyo byose ukibaza ati ngaha mu mahanga bibafasha iki aho kubera iki batoja hamwe kubera iki ahubwo batoja hamwe bakaganira bayage kugira kumbure n'ibibazo byo kutumvikana biri mu gihugu bishobore gutorega umuti bafatiye akarorero kuri aya madiaspora y'Abarundi icyo nico kibazo kihari kandi ndibaza yuko narabonye yuko mwari mwatumiye urongoye diaspora kwisi yose nibyo nanje na ikijya kiganiro naragikurikiranye ndifuza yuko twoganira kuko dukunze guha ibiganiro abarongoye ama diaspora ariko hari ama diaspora tuganira ubwo nyere tukababwiza ukuri ibyo byiyumvira ofisi ntabyo twokubaka kuvuza ku radio ngaha ntidushobora kuvuga kugendera muri ibyo bintu by'amacakubiri by'amoko ataco birigira bishikana ko ibihugu byacu atari agahinda n'amaganya mu batari bake vu ingo tuganire urukundo tuganire gushira hamwe tuganire gufasha impfubyi tuganire gufasha abashabapfakazi tuganire gufasha abantu aho nikora aho ni utuzo batwerekanye yuko turi diaspora nziza
ego sivendereke kandi ukangurira ukuraho kama uteye na cyane cyane abarundi bari mu diaspora benshi abigira nibaza ko ari kutamenya ko sinumva yara twumva ngo karande ninja bukamazi mugo murenye imbere kandi sike gendera mu ndege numva bikomeye cyane nari nzi ko umuntu agiye yafata imico yagiye akagumana ubuntu gusa bwiye ngo abari n'amatwi barakumva ndetse ikiganiro kizogumaho bazokumva cyane kandi ntizoreka guma dutanga akaryo kuri umwe cyangwa buri muntu wese yumva yokeneye guhanura uyu n'undi kuja hamwe ataravyi batandukanye kuko ibidutanya nibike gusomba ibiduhuza kandi numva nkomera nk'ukunganira igikuru numvuga nuko tebwe ikintu cya mbere gikuru dufise nuko n'ubuntu uburundi naryo cyane ingene witavye wambaye drapo ry'u Burundi abaserukiye u Burundi vraiment icyo ni ikintu cya mbere uhora kumera umugisha hanyuma ngende kukubaza ikindi kibazo sibe ndayike tubitege mu Burundi ryari
nukuri ndabyifuza hari n'amashyirahamwe mbona ariko arakorera mu Burundi yasabye yuko noza mu gihugu cy'u Burundi ndibaza yuko uyu mwaka uza ndibaza yuko ari hagati cyanke mu mpera z'uno mwaka ndibaza yuko atakindi gihindutse ndafise ubutumire bw'amashyirahamwe cyanke abantu bagera kuri batatu cyanke bane ndibaza yuko ubwo butumire shobora kuzobwitaba ndibaza yuko atagihindutse nibyo biracyaho kuko ndi azazi yuko no mu mwaka uheze nagiranze ariko rero ukaza wumva ndibaza yuko ariko nyemera basi ntera kamo leta iraba ingene yokorohereza abarundi baba mu mahanga ku bijyanye na viza kuko birababaje kandi biraca intege kumva nk'umuntu w'umurundi mfise na karangamuntu ku Burundi kubonera pasiporo naho yaheze ngifise iy'u Burundi ariko ugasanga kugira nze mu gihugu iwacu babanza kusaba viza bibanza bakakubwira uko izomara indwi zibiri hari n'ahandi ushobora gusaba viza bakakubwira amasaha 28 ariko mu masaha abiri ukaba wayirose ndibaza yuko leta y'u Burundi ni byiza yuko ikurikirana abanyagihugu cyangwa abenegihugu b'abarundi aho bari hose ku isi ariko ntibazana inzitizi ntibazana ibyo kurabanza gutega iminsi indwi abantu baje nk'abarundi dufise amazina y'ikirundi dufise ururimi rw'ikirundi bashobora no kudutelefona bakatwumviriza ariko batworohereze kuko nazi mu mwaka uheze muri uyu mwaka turiko turasozera kuva mu kwa kabiri dushaka viza ariko bakakubwira ati tusabiyo nawe urasaba viza abazungu bane twagira tuzanane gusaba viza n'ibisanzwe ariko nanje nk'umurundi nkabona ahubwo je ari je nteye inzitizi gusumba ndibaza yuko ibyo bogerageza bakatworohereza nk'abarundi baba mu mahanga bakatume nibyo ni byiza sinibaza yuko hari umwasi w'u Burundi abaho nibyo namavuga ati nta mwasi w'igihugu yigera abaho yarakivukiyemo
ego urakoze kuri ako kamo muteye leta bose amatwi barumva hanyuma ndize yuko baringa kugira batunganiza kanatsi ndabavuga ngo n'abavyeyi bacu ico bazotwereka umuvyeyi bikwiye bazobakora ariko nomera nk'uguhaye umuco kuri ico kintu nk'umurundi ari mu diaspora ico kintu no kubwira yuko gica mu nzira imwe ya diaspora nico gituma tubasaba kuja hamwe bagume bari hamwe hanyuma baraborohereza cyane kuza mu gihugu ndetse muri diaspora musanze mufise umushikiranganje umushikiranganje ajejwe relations exterieures w'imigendere y'u Burundi n'ayandi makungu nuwo muri diaspora ari ngaho kugira ngo ibibazo byose biri muri diaspora bikemuke kandi n'umuntu ari arugurutse cyane arugurukiye cyane diaspora kugira ngo ashobore kubafasha muri ibyo bintu numva ari ikintu kimwe nk'uko wabivuze n'uko mwaza murarengeranye batandukanye mukaja hamwe mukumva yuko nubwo muri nyuma y'igihugu diaspora bavuga ngo umurundi amaze amezi atandatu ari nyuma y'igihugu waba uri impunzi kandi abenshi muri impunzi muri nyuma y'igihugu kuko utahunze 72 yahunze vuba iby'abarundi ntitukibihisha yuko abenshi turi impunzi so
oya bari mu mahanga bose si impunzi
aravuga benshi impunzi navuze benshi bari ntaho abenshi ni impunzi ugiye kuraba ngenda nk'iri ntuze abagiye kera abagiye kubu ndetse abandi bagiye nabimukira n'utahunze urusasi yarahunze ubukene bwari ku mutumba wiwe ariko igihugu kiracamukeneye mbega nyimba yarateye imbere guteye ugaruka hanyuma uwagiye nawe kuri buruse y'igihugu nawe arakeneye mu gihugu kiracamukeneye so kuja hamwe rero nicyo gituma guverinoma y'u Burundi yasavye habe igisata huriza mu ivyo vyiyumvira ndetse n'ivyo bibazo bikaza nagomba ndakubwira yuko nyimba arakurikiranye ikiganiro ca Mbere Japhet yakoze yaravuze yuko diaspora baboroheza mu bintu byinshi cyane kugira ngo mugaruke muteze imbere igihugu ariko sinibaza yuko mumaze kuba mutari ko murayaga rumwe bizokora cyane yuko igihugu kibumvira numva niko kamunogira ko ndabatera nk'umuntu ariko yakwikiranje n'ibibazo byo mu diaspora kuja hamwe bazoroheza ico nzi coco guverinoma yiteguye cyane korohereza abantu muri diaspora ndetse yanabashaka hanyuma mwitegure kandi mu kwezi kw'indwi hari indwi yabahariwe muri icyo gihe nta viza babaka ndetse n'abashyitsi banyu nta viza babaka muba muzanye mu gihugu kuko igihe babahamagaye kuzana abagwizatunga batandukanye bashobora kuza mu gihugu baraborohereza cyane iyo mugikoze nka diaspora ibyo aho muri muri Suwede hariyo diaspora abatware bahari banyu muja hamwe hanyuma ndetse Japhet ari ouvert umashobora kumuvugisha nawe nyine agira ikindi kintu iyo bafashe nubwo nawe atorohewe gutwara diaspora y'abarundi inyuma y'igihugu harimo ibice hari abantu benshi cyane bangana na provinsi imwe y'u Burundi icyo urumva biba bigoye ko umuntu ashobora kubagera bose ariko bake bashoboka barashobora gufasha igihugu kandi gatera imbere numva niko kamuntu niko no kubwira murakoze cyane
ego urakoze cyane kuri uwo muco urakoze cyane kuri uwo muco nibyo biragoye community zacu ziragoye cyane ibyo bintu byo kudahuriza hamwe byo ukaba abandi cyane banyita Steve Rasta nari mfise imyemere y'ikirasta gushira urukundo hamwe no gushira guhana amahoro ico nico kibuze mu barundi ugera mu mahanga ugaca mu ibarabara ugaca mu ibarabara umurundi mugenza we yabona kuri umurundi agira hure mu Burundi akagukwepa akagukwepa atade mufiti atade nagufiti ukibaza ati kubera iki why dukundane twubahane hanyuma izo njyane za politike izo njyane z'imigambwe izo njyane z'intara birababaje kubona ziri muri diaspora birababaje kandi icyo nta kindi bapfa maze kuvuga n'amadiaspora menshi barakubwira ati twe twaratumye ko inama kandi tuzi yuko dufise abantu barenga ijana ariko nta n'abantu batanu bitabye ariko ugasanga amatora yaba bagatora muri abo batanu ugasanga abandi bari 95 batitabye inama nibo bajye gutera guaserera batitabye inama nibaza yuko sindi kizokogwa ariko ndibaza yuko bizoteba bihinduka tukabona yuko dusanga i Burundi dutegerezwa gusangira n'ikiyago tugafasha igihugu turi kumwe, kuko jewe gufasha abantu canke umuntu ku madorari ijana, ariko nzi yuko tungiye hamwe nari gushobora gutanga amadorari atanu canke icumi, ndibaza yuko ico giharuro atawumva ukuntu coroshe cane. Ndibaza yuko ntera kamo abarundi baze tuje hamwe, baze tuve mu byo gushyigikira cyangwa kwanka leta. Icyo ni yo ngorane dufise. Uyanka n'uburenganzira bwawe, ugenda mu Burundi uyanka ari yuri. Niba ukunda leta genda mu Burundi, ariko ngaha mu mahanga muze dushyire hamwe dukore ibikorwa biduteza imbere ngaha mu mahanga, hanyuma kandi twibuke na biriya bihugu byacu,
Yes.
tubyibuke. Hari abana bagorewe mu biga bicaye hasi, tubagurira intebe, tubagurira amakaye, tubagurira ibitabo. Aho niho tuzoba twerekanye yuko turi abarundi ku mutima.
Ego Steven Derrick bavuga ngo nta kidahinduka ni kirere, nyine mubona icyo twari dufise mu myaka yaherutse icyo tugifise. Nizere yuko akamo kawe bakumvise. Hanyuma ikintu kimwe numva numvuga muri uwo mwanya nukubwira nti turi hamwe twese birakunda, tugire inguvu ku mpande zose bizokunda, ejo tuzabona Burundi bumeze neza, kandi nta wukwibagira gahitiye igihugu cyacu. Twavutse duhura bangana, tuvutse twakuze twumva barogana, twakunze ibihugu ari ibibazo ari byinshi, ariko ubu dufise Imana, tumaze kumenya Imana benshi. Hanyuma ikindi nacyo, tumaze kugurukirwa, tumaze gutembera, maze gushika kure, maze kubona abantu bagira umutima umenetse wahuye n'ikibazo, maze kubona abantu bapfa ibintu by'ukuri kabisa. Akavuga ati njye ngaha ndahahagaze, ahanano ngomba nkapfa mpagaze kukuri, badapfa ubusa, badapfa uko Imana yabaremye. So ndibaza yuko ibyo bizaba biryoshye mu myaka iri imbere. So igihugu cyiza tuzoraga abuzukuru gusa. Umuntu wese yakwiye kwiyumvira, mbega ko ndahari, ejo nzosiga sinzomusiga mu bibazo. Reka niyumvire ingene igihugu canje ejo coba kimeze neza. Petetri cankuye mu gihugu, nimba navuye ngiye kwiga hanze nuko ata mashuri meza yari ahari, nimba navuye ngaha mpunze nuko ata mutekano wari uhari. Nyumve nene ivyo bintu ko nagiye kwiga hanze bizogaruka gute? Nagomba ndagwakaro gasanzwe ko Umurundi ari muri Canada, yaraje mu Burundi ashika ku itongo kwa se araraba, aravuga ati ibintu nibibaho. Jewe sogokuru wanje ahantu yakaganyura umutoki twaraganura twagira n'imyumba, avuga ati ibintu nyimba nagiye kwiga nkabasumbya ubumenyi na sogokuru, ibi ntibikunda. Aca agenda yigira inama yo kuzana uburimyi n'ubworozi bwa kijambere, arabikora. Ubu ari mu maganya adasanzwe, yagize umwimbu mwinshi atagiriye ushora, ariko yatubwiye ati mumfashe ndo nk'ahantu umwimbu ndatanga abanyagihugu bakaronka bagenda mugana, ndakeneye kugira ngo uwo mwimbu uzohagume. Yaratanze imivyaro abantu barakenguruka. Icyo nicyo kintu twumve yuko Burundi buzokuzwa n'ibyo. Ni buto twebwe dute imfura, twe turakura, ntizohindura ibintu, ntizozotuma ibintu bigenda neza. Vora nukora muri rusange. Hanyuma ndakibariza ikibazo kimwe, mbega kubera tugiye kurangiza, nyimba ata ibibazo ubona bagiye barabaza hirya no hino kuko sinabikurikiranye gato kuri YouTube cyane. Hanyuma Facebook nabonye ngo bakuye ko si cyabaye, ariko saba baraza kuhagira amakomantere, baraza kuyabona ngira ngo ubundi munsi uzobahamagara. Mu Burundi ikintu mwamukumbuye ni iki?
Ndakumbuye umukeke.
Tanganyika iracyayisuka. Nyamama ndakwizeza ko
N'amafiriti
Tanganyika ikiyisuka.
y'igitoki, indagara mbisi cyane cyane.
Yego.
Yego, hama
Intara
ndakumbuye.
ukumbuye cyane gusumba izindi ni ya.
Jewe naragize amahirwe yo gutembera intara zose, nari mu batunganya Flambeau de la Paix. Hama ndakumbuye cyane intara ya Gitega.
Gitega,
Gitega ya
umurwa mukuru w'igihugu,
ego. Hama hari
uheruka ariko
iyindi ntara
umurwa mukuru wa
nakunda,
politiki.
hari iyindi ntara nakunda, ndakumbuye cyane intara ya Kirundo. Hari ndazi hari bijya biyaga bya hariya muri Noro,
Dogodogo.
nahantu nakunda cyane, no mu
Ya.
Rutana.
Kuzwazo. Ya, kumashita.
Nakumbuye abantu bose mu Burundi, ya ambiance y'i Bujumbura, nta handi hantu ndayironka ku isi, nta handi.
Yes. urakoze cyane kuri ako kantu uvuze kararyoshye kerekana yuko ndibaza yuko iyo muri muntu nk'akajya kubisiguriye abanyamahanga mukabwira uti ntahantu dushobora kuronka ubwiza nk'ibyo tuhasanze kuko ndiko ndabona nashitse muri kino gihugu hari uko bagoye ababaye abarundi bagenda za pasiporo zacu za blue za karangamuntu za blue mu ibarabara avuga ati turaryohewe cyane kwitwa abarundi turaryoherwa cyane n'amazina barahinduye bamwe bitwa bandayiragije abandi barakwiye kujya amazina yabo so byose yuko iyo muri mu mahanga atako mudakora kugira ngo mubatere akamubaze barabe amashite n'ibindi byose
Ya ibyo turabikora kandi ndazi yuko ari sino sinzi ko ari vuba mu mwaka uza cyangwa uzokurikira ndibaza yuko tuzozana abantu benshi cyane b'abazungu baje gutembera ngaho mu gihugu cy'u Burundi kuko muri Radio Africa for Hope ubu biraboneka yuko yari radio iri kurakurikirwa n'abantu benshi n'abazungu hari igihe batubaza ati ya radio bijye uvuga n'ibi kiko tutumva na kimwe kagenda nkabasigurira hama ugasanga bambajije umupira nambaye icyo usigura nkabasigurire yuko ari igihugu mvamo cy'u Burundi ugasanga bifuje kumenya byinshi ku gihugu cy'u Burundi ibyo ndi hanyuma kandi ikindi nacyo ngira bibona byose mu sindigera mpindura izina mu kuva nakaba benshi bakunze kumbaza we mu Barundi bari mu mahanga ni we wenyine udahindura izina ndavuga ati si ngombwa hari n'abandi benshi badahindura amazina ibyo ndibaza yuko biguma bitwerekana iyo turi mu mahanga wo haba imyaka 20 30 40 ariko uguma uri mu Burundi aka iyumva hakoma inyuma ico cyonye ndibaza yuko kiri mu bizotuma tuzana benshi ariko ndibaza yuko hari ibibazo bimwe bimwe bitegeza kubanza gutorera umuti ari leta ari abandi babijejwe barabe batorera umuti kuko hari bimwe bimwe bitaryoshye kumva bitaryoshye kubona ku binyamakuru ariko ndibaza yuko burya ntakinanira leta iyi bishatse ntakinanira leta abasuma barafatwa abicanyi bagafatwa abanyonyezi bagafatwa abafunga kiwani bagafatwa ibyo byose ni leta ibishyiremo ingufu hanyuma kandi baronde no mu mahanga hari abantu baciye ubwenge b'abarundi bazi uburyo bwo gushobora kugwanya ibintu mwe n'ibyo no kubikurikirana bakamenya uri mu makosa ndibaza yuko bubafasha kandi ndibaza yuko leta ihari kubw'abarundi bose
akamo kanyu kararashe kandi barakumvise ndetse n'iyo leta ndabona yuko utwigora ari twinshi nizeye yuko tuzoguma tuduga tutazomanuka ibintu bizogenda neza hanyuma ikibazo ndakubaza n'iki cyo nyine turi muri tourisme turi mu kintu gikomeye cyane igisata cy'ingenzi mu gihugu kandi diaspora ni mwebwe mukijejwe kuzana abantu mu gihugu ego hariho ibisata by'ingenzi bititayeho cyane muri kino gihugu novuga nakahe kamo mwotera ubushikiranganji bubijejwe
Nagira ngo mvuge yuko igisata cy'ingenzi igisata cya tourisme ni kimwe mu bisata bitungishije ibihugu bitari bike ku isi yose. Icyo gisata ndibaza yuko no mu Burundi bacyitayeho. Bijya bibanza dufise byiza za Rutovu mu ishanga ku mashuha zijya nguge ziri hariya mu Rumonge mu Kigwena n'ibindi bikoko biri muri za Ruvubu ndibaza yuko icyo gisata kitaweho atacobuza yuko amadevize amadolari amapaundi amaero yinjira mu kigega cya leta kandi n'abakora muri icyo gisata bakarongera akoyoko abakora muri ayo mashamba bakarongera akoyoko nkuko tubizi no mu bindi bihugu Tanzania yateye imbere kubera iki mu bijyanye n'amadevisi ni kubera ingene yitaho amaparke ari muri icyo gihugu u Rwanda rugezweho atani na magorira bari bafise byavuye biba ngombwa yuko baza kuzana n'ayo bari baragurishije hanze ariko ndibaza yuko no mu Burundi inguge amagori turayafise ndibaza yuko icyo gisata ari ubushikiranganyi bujejwe icyo gisata buciteho gushikaho tuzobwira natwe abazungu tubana ngati raba ibyiza by'u Burundi dufise ni ibihugu bike ku isi ubonamwo imvubu iri kwiratembera ku nkengera abantu bari iruhande yawo nibaze yuko kijya hagiye bijya byonyine biraryoshye gusa barabe ingene bakingira kijya kiyaga Tanganyika canke ku Rusizi kugira zijya mvubu ntizihave ziza ziri hibara nkuko tumaze kubyumva biba nzi neza yuko ico gisata citaweho atakizobuza yuko ubutunzi bw'igihugu butera imbere.
Reka tuzorondera ngira ngo nk'umuhinga yabamenyereye ico kintu hanyuma turabe ingene twotumira hirya no hino abijeje muri guverinoma kugira ngo tubahuze bashobore kuganira kuri ico kintu ndetse uko umusanzwe nk'uko wavuze ngo ni jewe nazanye ku ibiganiro by'inkino bya buri munsi uwo mwuka waraje igihugu cyose basigaye bakunda inkino kera vraiment jewe sino kugira ngo abantu benshi bakunda inkino ariko ubu inkino ugizwe ndurabe na twebwe mu ma visibilité dufise nka toto ya statistique barakunda inkino cyane abantu dukurikirana ngaha bivuga yuko ibintu byose iyo ikintu kivuzwe kikitabwaho kirakunda peut-être yuko umuntu agenda mu bushikiranganji aba urimo ibintu byinshi ugahura iki gisata na cyitaye kubera abona yuko ntabona ibyo ari byo so rero bivuga biti hariho abadirecteur nayo babajije icyo gisata rero niwo umuntu azorondera buke buke turabe ko tubahuza na bamwe mu mfura z'u Burundi bafise ubwo buhinga ndetse babakora n'ibigo bikomeye muri ibyo bihugu barimo kugira ngo dushe gutegura ikiganiro kiyaguye bashe kuganira n'abanyagihugu n'abarundi bari muri diaspora babona ingene icyo gisata cyokorerwa muri iyo nyabutatu kugira ngo gishobore gutera imbere Steven ndarike reka mbere nkunguke ngurukiye nongeye ndaguha akanya kugira ngo kimwe mu n'ikindi kibazo nuba ntakubaje wumva kiri ku mutima ushobora kugiserura ugihereza abadukurikirana uwo munsi ndetse n'abazo dukurikirana ejo
nukuri murakoze cyane kuri aka kanya mwaduhaye ndashimire cyane indundi kuko ni imwe mu mapage cyangwa mu mativi nkurikirana cyane kuko hari na application mwari mufise yuko umuntu yashobora kuguma yumviriza indirimbo z'ikirundi ibyo ndazi yuko ari giye byigeze kufasha cyane ndakurikirana cyane ibiganiro by'inkino mu mazimisi mugira hanyuma sino genda ntavuze yuko abantu benshi banzi mu gihugu kubera ibiganiro n'amakuru ajanye n'inkino kubw'ibyo rero ndabaramukwigenda n'abashimira cyane cyane gose hanyuma ndababwira yuko bo bandaye babumbatira amahoro n'urukundo na cyane cyane bakomeze kugira ibyizigiro by'ejo heza hanyuma ibyizigiro ntibitangure ejo bitangure uno munsi utangure wizere ugira ibyizigiro byiza by'amahoro n'urukundo ndazi yuko igihugu cy'u Burundi kizoba igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko cyamye nk'uko nama ndabivuga natwe abantu bari muri diaspora turi ndiko ndavuga ati reka dukore aya mahanga tuyagire paradizo y'abanyafrika tuyagire paradizo y'abarundi baba mu mahanga nzi neza ibyo byose yuko bizova mu kuja hamwe kwacu mu budasa bwacu
Steven ndariki ikibazo cya nyuma nshaka kubaza muri kiriya mpera kizino kikaniye ni busaba ariko badukurikirane yuko ikiganiro ni diaspora news aho indundi tv yashyizeho kino kiganiro kugira ngo abarundi bari mu mahanga dushobore kubana twegeranye tuyaga ibigo by'igihugu tukabyagira hamwe kugira ngo tubahe akaryo ko kuvugana namwe no nk'umuntu yari akumbuye Steven Derrick amwumve hanyuma yumva avuga ati aracayiho ejo azoza afite imigambi afite igihugu ingana gute byinshi voilà donc muri rusange tuse tubasaba kandi ko mukora subscribe kuri rero muzo muraronka ama notification ya yuko tugiye live kugira ngo muronke mukurikirane bino biganiro kuko ikiganiro cya Indundi TV ni kuvuga iyo tuvuze Indundi tuva tuvuze Ndundi ni propre pour Burundi ni kuvuga ni kirundi nyende kuvuga n'u Burundi ni jewe ni wewe ni wavukiye mu Burundi ni wowe wahezwe mu Burundi ni wowe wahembwe umutamaro w'u Burundi rero gukora subscribe no gukora no kanda kuri notification byo zora nka bino biganiro ni kuvuga uvuze uti nanje ndemeye kubashikira muri ico gikorwa cyo gukuza umuntu butumwa Steven Derrick yatanze bushikira bamwe n'inshuti n'abagenzi banyu bari ngaha mu kiganiro rero Steven Derrick yari mutumire mwaramumenye cyane nk'abantu bakurikiranye ibiganiro bya Indundi bya televiziyo y'u Burundi ndetse na Rema FM kuva mu radiyo gushika mu televiziyo yari umuntu yazanye impinduka idasanzwe ndetse yashyizemo n'ingufu nyinshi zo gukundisha uwo mwuga yatubwiye byinshi aho yatubwiye n'ingene yabikora mu nda hari inzara ariko akavumiye kubera iyo yabona hari haniniya cyane muri uwo mwanya ngo ndakubaze ikibazo kimwe hari igisa n'igisabisho cyanje muri Suède. Suède ni kimwe mu bihugu birimo abarundi benshi b'abayabaga bari de génération ntoya benshi cyane gusumba ahandi niko navuga abantu batara ni ukuvuga bafise byinshi babwiwe byabononye mu mutwe ndetse badafisemo na experience bitewe n'ubuhamya bimwe bimwe n'abantu boroshe cyane kugarura kubakamo diaspora nshasha y'ibyizigiro nk'uko nyimba ari radio muserukira ndetse na niyo sport muserukira yose igaruka ku byizigiro ngira ngo numva no kubaza mwo twemera mu katubera umwe mu ambassadeur ba kino kiganiro mu kwegeranya ubwo gwaruka rukumva ivyo vyizigiro ko vyo bajamo mu Burundi bushasha Burundi bugizwe n'abarundi batitayeho kahise ahubwo bitayeho kazoza cyane k'igihugu bazoshobora kuraga abana babo mukashobora kubegeranya ndetse mukazona badutegura uyuwundi munsi zumira gusa tukazotegura ikiganiro nciyagwe n'ubwo gwaruka tugashobora kugiza experience hamwe tukashyiramo n'abahumure turafise ikiganiro ndetse muri indwi nyene n'umuhumure wo muri Suwede azogerageza kutuyagira byinshi cyane ku vya kahise gategura kazoza voilà muratwemeye kuzotubera umuserukizi nico gisabisho cyane
n'ukuri icyo ndacemeye cyane naho ntokwemera ubuka integeka kuko igihugu cya Suwede ni kimwe mu bihugu novuga byiza cyane biri ku isi bike bya mbere ariko rero ni igihugu usanga umuntu wese afise uburenganzira bwiwe yisangije nobabwira yuko nzobazanira urwaruka ntazi uko ruzonyemerera noba ndababeshe ariko rero ndibaza yuko nzogerageza uko nshoboye kose abo nshoboye abumviriza ibiganiro dutanga kuri radio Africa for Hope abo duteye akamo nkazogerageza kubazana muri uwo muco mwiza muri ko murigisha abantu na cyane cyane abarundi babi muri diaspora
ego ka nizere yuko uko baba bake niko batanga ubutumwa bwinshi kandi kujana na benshi batumva ibirimo siko gushika ifa kujana na bake babona inzira ugiyemo iyo kubaka hanyuma bake nibaza tumenye ko tuko turakora reka tuje hamwe nk'ugwaruka twumve yuko igihugu ari iciwacu aico twe tugiteza imbere kandi ari devoir yacu nuko reka ndagukengurukire nyimba ta jambo ndakuniganya tukomera nk'abasoza
nukuri nanje ndabakengurukiye cyane bivuye ku mutima nukuri nta kindi nokora toroko nobashimira cyane cyane nshimira cyane uwashinze Indundi TV ndibaza nimba atarahinduka ndamuzi kandi nizere yuko nawe nyine
tsoga
n'umucuti wanjye naho duheruka na kera kandi ndabona yuko nawe nyine ko aragerageza guhuza abarundi bari muri leta zumwe za Amerika muri diaspora haba mu nkino cyangwa mu bijyanye na karanga
ego eka tubakengurukire abari kwa dukurikirana ikiganiro ya Diaspora News muri kumwe na Steven Derike nk'umutumire hamwe na Jibo Jean et Marc kuri micro ya Indundi TV tubasezeye tubasaba partage ya kino kiganiro kuri ubutumwa bwa mwashoboye kumva musangiza abandi ndetse n'ukora na subscribe kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo muzongere gukomera ibiganiro kandi babisanga atari kuri Indundi kuko turi ikivugo cyacu ni uko ari Indundi keza ku Burundi ubwiza bwacu bidusange turabasezeye naho utaha cyane cyane.